Oh, 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 carnival man.
Oh, 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 carnival man.
Oh, 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 oh.
Ay, RJ.
Teka lang, sa'yo mo kiwa siya ko. Doon kayong marap. Wow. Wow. Whoa, 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 whoa